Bwana Yesu asifiwe. Omoso jo Nyakach. Omoso jo Nyakach. Oiwa ontie. Uthi nandi. Nyasaye ber. Sechete. Asanteni sana iruka manu. Na nikikuja kabla nionge, nimewaletea Mos Moa Mount Kenya. Na nikawaletea Mos Moa Rais wetu His Excellency Dr. William Samoei Ruto. Mumepokea?